shayda adaa adigaada weeya durista jacay jacaylu keenay darinka xaggaaga aaday adankula dayrinay qalbiga adigaa dugsiya sidii ubadi daryeela adaa dhaxanta iga dayra daree na adaa isiya qalbiga adiga